pupu ake I ara Kei te whakarite te iwi He harikoa, he paurira Me tuku puaro mai nā Me ho atu he take kia mene te marea Mamara ki tō marama ai Tūkuna ka rere Kia tai atu E kaua e pataia mai Aue me rongo ki te oro Aue me rongo ki te oro Aue me rongo ki te oro I ara A way to make them smile It ain't so hard to do if you know how Gotta get a message Get it on through Oh now mama don't you ask me why Whoa, whoa, whoa listen to the music Whoa, whoa, whoa listen to the music Whoa, whoa, whoa listen to the music All the time Mehe awa puro tonoa Popoti paki te rangi Ka nui ake te marea Te rongo mo te hari Tukurere no ai
Aue
Iara